million ngena lo 2 million. Ngicabanga ngiyenza abasebenzi ngeraise.
At least 10% ndoda.
Umphathi wenu kufanele ngimphathe kahle ngendlela futhi.
Wayekhona unde wena kube bonke labantu lapha.
Ha, ngoba mhlambe mina kuphela wazi ukuthi lo mfana uthola imali.
But uyabona mina izandla zami ziklini kanjani? Imali yakho azangibulali.
Isitha, the enemy. Tonight at 9:30 p.m. on E!